tubabwire Yesu umugabo w'imbaraga.
Irihagije Nizera ko bayifashe neza bazane na cya gikomba ha hafi gikombe nacyo na mateka mwerekeze ibiganza hagaha
gikombe cy'Imana haleluya
haleluya
haleluya Hallelujah!
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 Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Ashiramo kakandi kamwe Yesu niwe wanje kumwe ariko mugende mu gikuru